zokuthi kwenzekani emhlabeni. Kodwa ngeke bekuhlonishwa kuyahlonishwa kakhulukazi kwaZulu. Igama lenkosi uMpande kwahlonishwa igama lenkosi uMpande. Kwathiwa asingalibizi ngomphanga uMpande ngoba kumele sihlele uzwakala sengathi ukuthi Mpande. Kanti igama lenkosi aliphathwa noma kanjani. Ilokhu kuphela engikwaziyo kwamanje ngomandulo. Kodwa inyanga kuthiwa inyanga yamagugu ngoba vele e-Afrika yonkana inyanga ukuphela konyaka. Inyanga la iphela khona unyaka uSeptember. Whether uyikhalenda labesuthu noma ikhalenda lesinguni unyaka uphela in September, September 23, 24 kanje. That's the end of the year for us, not January. So abantu babethi bafuna uncibi ijane, bawusebenzisa uncibi ijane ngo-1 Masingana. Uncibi ijane wethu awukho ngo-1 Masingana. U-1 Masingana uncibi ijane waphesheya, we-calendar Gregorian. It's not even a Christian calendar, it's a Roman Greek calendar langale. Thina uncibi ijane wethu sukusebenzisa manje nami nemikhosi ethize efanele ngabe yenziwa ukuyoselwa nemikhosi ethize yenyanga. Nemikhosi yokuphefumula, khona umkhosi umkhosi wokuphefumula sokuphefumula kabusha nokwenza izinto zibe zintsha. Uqalwa ngoSeptember, siyahamba siye endaweni zamagugu njengoNzalo yelanga, endaweni yenzalo yelanga, umkhosi womhlanga. Sikhumbula ukuthi uhlanga lwabantu.